Webs will catch you. They get us all. Zita Tushika, Sisi Sote.
Sisi Sote.
Mifupa ya mashine inatetemeka. Juya kuchoka, jini ya msukumo. Power ni ile ina control fikra zako. Power ni ile ina control fikra zako.
Power.